Ngome shariko turuzura umwe gakunda umushambo mushambo nawe nubu Adoro umunyiginya naje abasinga muri he abashambo ni muze dushushe bibi Mureke mavuge neza bamjariye papa umunyiginya rudasunga ni ubyara kagi babyara abahungu beza